Kai tau a Robin Happy e kawe ana i te kai o te waka ahumahi hauika. Ko ia nō hoki tētahi i tūpakari i roto i ngā pūnaha rawa i ka Māori mo te iwi whānui. Ko ia nō kei te heku hei ai tōna tūranga hei heamana mo te umanga hauika o Aotearoa. I haere atu a Jasmine Pearson ki te kōrero ki aia i te rānei.
Kaore ia mo te whakapau wā ki te whiwhi mahi hou māna. Inā te pātai, mēnā he māma ake te mahi pāmu, ki tō ngā piki me ngā heke o te ao hi i ka Māori.
Kaore he re reke. Ua ua te whāngai kau, ua ua hoki ngā mahi kei Wanganui a Tāua.
Ko Robin Happy te tumu whakarai tuatahi o te umanga hauika o Aotearoa i tōna orokohanga mai i te tau 2004. E toru tau i muri mai ka tohua ia hei toihau o te uepu.
I te wā i timatau i roto i tēnei mahi, ruarua noiho ngā kamupene Māori, e whakahaere rawa, ika. E nāia nei, he wāhi moana, he iwi e whakahaere ana ngā rawa, he kamupene Māori e whakahaere rawa ana.
Ka mahue mai a Robin tētahi umanga, 23 miriona tāra neke atu te wāriu. He oi tērā anō te whakapai, he take anō kei te heke iho ia. Nā runga i te tukureta me ngā kōrero kairoto, e pāna ki te heamana o mua o te ohu kai moana.
Pai nō te tītero whakamuri. Engari i taua wā, i whakarohia mātou o te poari o te o Aotearoa Fisheries. He tika ngā huatanga katoa. E pāna ki taua reta.
Ureira kei te ahu ia ki Pātiki hou. Ko te whakahaere i tōna krapu whutupōro i te awa hou, me te whakapaipai i tōna awa, ētahi o ōna kawenga nui.
He tino kai ngā kaua hau mō te wāhi nei, mō te taone nei hoki. Ko tēnei te taone te awa hau nei, i tipu ai au.
Hei te marama e tū mai nei whakawātea ia i tana tūranga. Kai reira hoki ona kōrero aki-aki mu te hunga ka whai mai i āia.
Mēnā ka whakapono koe, he tika te huarahi takahia e koe. Ko tāku me ki pēne ki whai ati te kahurangi ki te tūhu koe me mauna teitei koe.
Kaore he kore ka whai atonuhia ērā ki roto i ngā rā kei te heke. Jasmine Pearson, Te Karere.